Eh, mwalimu, unasema mshahara umetoka? We sasa hivi sina habari, niko hapa niandaa mboga hapa, nikimaliza session nikafike. Kwa hiyo tayari? Basi ngoja niangalie.
Let's go.